Africa, bicycle riding, everybody's watching.
Irushanwa ridasanzwe rigera mu ntara zose.
Umukino
w'amagare.
Irushanwa.